Kwindokozo ukhuluma nawo kuyichannel ngempostening kafushane ukhethelo ndlovu ukhethelo ndlovu sengiphuphe abantu abaningi belwa ngicela ukungisize ngencazelo nake singakusho uma abantu belwa yes it can mean different things yabo to different people but nawo kunye singakubalula number 1 uma ubupha abantu kuphawula buma kungabantu ngabazi ubabona belwa lokho sokusho ukuthi kungenzeka uyabangwa futhi kumele usukume ulungise lowo mbango ey'dalweni zakho bakhona ke abantu thotha ubangwa yidalwa zangapha nezangapha so uphawulo lo futhi abangavami ukuliphupha ke bona ukukhomba ukuthi kunezinto esafuna bayilungise phakathi kwey'dalwa zabo zangapha oluhlangothi lungapha noluhlangothi lungapha yebo two uma ubupha futhi abantu singathatha njengophawulo futhi uma kungenzeka labantu obaziyo bayalwa futhi nako lokhu kusengasho ukuthi mhlawumbe kukhona izinto ofuna niyilungise noma kunomonakalo ey'dalweni odinga ukuthi ulungiswe kodwa futhi 3 kuyenzeka uthole ukuthi uma labo bantu bayelwa kukhombe lokuthi kungenzeka labantu laba babambelene amagqubu banamagqubu bayimihlambi eyalanayo uyayibona okungenzeka ke mhlawumbe kufuna usungume lo mediator uyabona lo intervener yongenelela yabo so besibheka nje udaba labantu abalwayo ukuthi ukulwa kungasho umbango khona edalweni ukulwa kungasho ukuthi lawo leyo mihlambi yalana kunamagqubu nanani enyenzonto khona phakathi kwabantu people said Let's go.